Political science, magamaga ku political philosophy, kuli buku lochelewa The Prince, limena lalemba ndi Niccolo Machiavelli. Ndi buku limenelo, mekua Machiavelli na kuti, mfumu ya bwino imapeleka chilango kwa mtu yekayo amene walagwa, patawo yokayo imene iye walagwitsa. Ndi pano, ndi panyasa voice box, pameta kati mkwambila na kani zokudzandale, kazi doka dziko, komanso, kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi. Ndilo, tabwiranso, ndi The Voice, amene ndithu, akufuna kuika maganizo awo, pankhani ya kumangidwa kwa Aboni Kalindo komanso olemekezeka akamlepo Kaluwa amene ndi tuboma likuganizira kuti akufalitsa nkhani zabodza pangozi imene inachitika kuno ku Malawi imene ndithu mwachisoni inapezeka kuti yatenga moyo wa wachikulu komanso kwa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndi Other Voice akufusa kuti kodi boma likamanena kuti Aboni Kalindo komanso olemekezeka akamlepo Kaluwa akufalitsa uthenga wabodza zokutsa nkhani. Tizinena kuti kuboma kunde kuti akudziwa chilungamo. Ngati akudziwa chilungamo, bwanji osabwera kuwera ndikuwauza Malawi kuti kodi ngozi meneja inachitika chifukwa chani. Ndi Other Voice akupempha kuboma kuti asiye kumanga anthu mwachisawawa chifukwa kuti pati kalipo anthu zinthuzo zikufufuzidwabe. Ndiye tikamalizeka fukufuku, amene adzapezeka kuti amakamba zabodza aja adzatenge panthawi imene. Kugwiza nezimene ananena Niccolo Machiavelli kuti mfumu ya bwino kapena kuti boma la bwino limamanga munthu amene walakwitsa panthawi yokhayo imene iye walakwitsa. Ngati ndikumulanga ndi dzimulanga pali umboni opezeka odziwikiratu kuti munthuyo analakwitsa ndipo chilango chake chidziperekedwa mosapitilira mu Yesu. Ndiye tikhale imodzi kuti tipe kuti The Voice akuti chani pankhani imene. Pano panyasa voice box.
Comrade, inasito tufusa limene nadzifusa kuti kodi boma likudziwa banji kuti anthuwa akufalitsa uthenga wabodza mmene papa kafukufuku bomalo lisadachite chifukwa palibe akudziwa kuti ngozi iyo idakhala banji kuphatikiza nzika za dziko lino komanso ndi bomalo chimodzimodzi MDF a polisi palibe akudziwa ti imene pamene popo ndi kuti palibe akudziwa and kuti ngoziyo inayenda banji. So uyu nenero wa polisi Peter Kayala akumamanga anthu kuti mukufalitsa umboni wabodza ndi kuti iwowo umboni weniweni akudziwa because to my surprise kuti iwowo amanga wanthu koma iwonso chiona sakuchidziwa chifukwa baba it shows kuti ngati akumanga kamlepo Kaluwa komanso ngati akumanga Aboni Kalindo kumamanga anthu musalimamu ndikumaonetsetsa kuti anthu akayankhula akumangidwa sonzo ti boma likudziwapo zotsatira zakafukufuku chifukwa ilolo likanakhala kuti sili kudziwa zotsatira zakafukufuku kapena apolisi let's put it this way kuti apolisi akamamanga anthuwa pamene umboni kapena zotsatira zakafukufuku anthu amene akuabweretsawo asadachite ndi kuti apolisiwa pamene papa adzitipatsa ifeyo ma question mark chifukwa chake tikukamba kuti mafunso satha chifukwa cha ma action amene akuchitika mdziko munomo chifukwa boma limayenera ndizoona ndithu kukhala ndi tcheru poomva anthu amene akuyankhulira kuti takambani bwino tuone kuti mwina wake lionenso nalo poyambira kuti kodi nkhani idzathamba fankhani the more akuamanga anthu the more akumaopseza anthu the more akupanga zomadabwisa chifukwa anthu adzikhalabe akumadabwa kuti kodi apolisi wakutani makamaka kapena who is telling them kuti adzimanga kapena kumaopseza anthu kuti asamayankhule. So we should be very careful kuti zimene tikupangazi pamawa tsiku nakizatibwerera ndeti sadzaone ngati kuti dziko lidatrebenukira chifukwa tidzamva kuwawa ndithu chifukwa pali mawu amanena kuti tough times do not last but tough people do last maiona tidali ndi anthu amphamvu zawo ku dziko kunoko lapansi onse adapita kulibe koma nyengo zowawitsa zimapezeka kuti zilipobe. So boma silikuyenera kumamanga anthu mdziko muno ayi pankhani imeneyi koma limayenera kumafufuza kuchokera kwa anthuwo kuti atifotokozereni chimene chidachitika mwati banji nkumayambira pamenepo therefore amene ino adzapeze kuti amayankhula zosakhala bwino kafukufuku chatachitika pamenenu boma lingathe kumatani kumamanga munthu. So mene akatswirimu kaya majaji unabokaunda mene akuyankhulira ndizoona ndithu kuti boma lili kudabwitsa kapena apolisi wa maactions awo amene akutenga kwa wanthu kapena amene akuchita kwa wanthu ndi zodabwitsa kuti lero bonika lindo apezeka kuti akummanga kusalima therefore alikulilongwe kenako alikunkhunga what does that mean eh fuwero amene akuononga aboma ndi that's taxpayers money iniyo munthu mwamugwira ku blanta yanga like onaboka kamulepo kaluwa ndi mukatenga kukapititsa kulilongwe kulilongwe ku blanta kulibe polisi kuti mukhoza kwafuza mafusa tilibe ndende pa chichili ndende zili mblanta yamoti munthu akhoza kukhala weekend kudzafusidwa mafusa chifukwa mangana kwa Thursday kukuonetsa kuti amafuna kuti munthu akhale weekend so izi ndi zithu zopatsa ndithu mafusa mdziko munomo koma ndithu anthu sikuti aopayi sizitheka kuti anthu aope anthu adzikhala kuti ayankhule chilungamo mmene chikuyenera kuyankhulira komanso anthu ongati akuyankhula pano pa zinthu zosakhala bwino boma likapanga kafufu kupeza kuti anthu ena amayankhula zosakhala bwino so they can be arrested for questioning they can be taken in for questioning kuti kafukufuku kuti wabwera ndi uyuyu chifukwa kuti kafukufuku uyu wandi gei akuyenera kuti akubanja adzipangire okha apeze ma specialist awo AUTM nawo akuyenera apange pauka boma lipange pauka mwinaso amabungu amene apange kuti tione mali za tsango zija kuti ngodi ngozi ndi mafundi fangati ine mukati andifosalero ndi mabulema mafundi kuti kudali mafundi ndiye ndimana kuti mafundi waye unatenga mzimu wa chilima mafundi waye unatenga mzimu wa shaneo muluzi mwaiona mene ndi ineyo ndi mabulema mafundi kapena pamene panopa ndi mabulema weather ya tsiku limenelo imene imanenedwa kuti kudali weather yoyipa ine weather sinayione koma nnauzidwa kuti weather inali yoyipa it was bad ndiye ineyono blame yanga as I stand now mutani ndifunsa ulo mukhoti ulo mutanena kuti ndi blame weather kuti weather idatenga moyo wachili ndiye muni mangaso muni manga chifukwa ineyo panopa I've got somebody that I blame ndi nyengo as I stand now kuti weather idatenga moyo wa President Saulos Chilima wa First Lady Madam Mary Dzimbiri ndi anthu ena seven weather ndithu inatenga anthu amene wako it was bad weather according to the reports I was not in Chikangawa I was not there sine kunalibe koma pa radio namva choncho pa TV namva choncho kuti weather inali ujo ndege inali phera kutera kena kubasi sikuoneka hii mama wake ndege yaran yachita ngozi anthu osafera pomwepo phatikiza vice president so ine ndimablema weather ndi zomamanga anthu izizizi I think it's about time kuti amalawi ino adzuke ambe kuona kuti iya yakulakulu ufulu wa democracy umene tinawupeza movutikira 1994 so many uyai we need to do something because you can't just say something kungoti takumanga ndiye kuti fine ndikathamangira kunthira munthu madzi otrentha ndikuti ndikumutchinga ati kuti asayankhule chinthu china chake so we need to look into this